Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banyunywanye ma muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Ibara TV. Uyu mwa tugiye kubageza ka makuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi na makuru tugiye kugaruka kuri General Alain Guillaume Bunyoni, ariko nanone tukaza kuvuga aho iyi dosiye y'ihurira na no mukuru biro vya gisirikare General Prime Niyongabo n'itegeko Prime Niyongabo yoba yari yahaye umwe mu baharongoye ikambi ya gisirikare, ariko akaba ari abasirikare bagwanira mu mazi. Vyose uraza kuvyumviriza murano makuru kuko yari operation idasanzwe. Hakozwe vyinshi mbere yuko Alain Guillaume Bunyoni afatwa, hari n'ivyagizwemo uruhara na General Prime Niyongabo, kuko hari amakuru avuga ko nawe yarimwo avugana na Bunyoni kwi telefone. Vyinshi uraza kumva muhaye kaze aho uherereye hose, abari mu manuko, mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, hanze mbezi igihugu cy'u Burundi no mu makungu ya kure. Abamaze guhagarikwa bose kubera ihigwa rya General Alain Guillaume Bunyoni n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bose bahuzwa n'uko bagize icyo bafashije uwo mu generali kugira ntafatwe ngo agirirwe nabi. Nkuko mwagiye mubikurikirana hari mu gaturutu ko kugenekerezo y'17 ndamukiza uyu mwaka w'2023, niho hakozwe isakwa ku ngo za General Bunyoni. Abagiye gusaka bakaba bose icyo gihe batarabashije kumubona. Bamaze kumubura uwo munsi nyene Colonel Désiré Uwamahoro wayi umukuru w'igipolisi kigwanya imigumuko yaciye ahagarikwa kuko yarazwi kwa ari Somambike wa General Bunyoni, kandi akaba yaranasanzwe azi iby'umugambi wo guhagarika Bunyoni. Hari kimwe mu bimenyeshamakuru cyakoze amatohoza cemeza ko Colonel Désiré Uwamahoro amaze gufatwa yanse kuvuga ko yavuze ko atacha bwiye General Bunyoni imisa tuyose irahera ari miperereza. Hamaze kugaragara ibimenyetso byerekana ko Uwamahoro yagize ico abwira yongera arafasha Bunyoni ukinjura mu nzu ziwe, Uwamahoro yarakubiswe aranoga. Amaze kunoga akuraho aremera ko yoja n'abakozi biperereza ku muntu azi aho General Bunyoni ari, niho kubajana kwa mu rugo rwa Engineer Kome Niyonsaba yubakishije inzu ya Bunyoni iri muri Nkenga Busoro. Aho hakaba hari kugenekerezo ya 20 ndamukiza uno mwaka nyene. Engineer yubakishije inzu ya Bunyoni yo muri Nkenga Busoro yafashwe nk'igihe cy'isaha 2:40, akaba yafatiwe ku rugo iwe ruri mu kajiji n'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Toyota y'ibara ry'igicu. Umupolisi mubagiye kumufata yagiye ayijanye. Ngivyo vyose abatari bake bakaba bagumye bibaza igituma bikozwe. Iki kimenyesha makuru kandi kigira kibabwire inkomoko yavyo. General Bunyoni amaze kuberwa ko hava fatwa yahavuye avugana no mukuru ibiro vya gisirikare General Prime Niyongabo ukuntu yova mu gice cyose ahava aronderwa mu cha commune muha. General Prime Niyongabo niko gutanga itegeko ko General Bunyoni atwarwa n'ubwato bw'abasirikare barwanira mu mazi bakipfuza kumutwara mu gihugu kibanyi cha Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Yamara General Alain Guillaume Bunyoni we aravyanka ngo agiye kure yoca yibagiranwa. Murebuka ko kandi iyi dosiye yuko yari kujabuka imbibe z'igihugu cy'u Burundi yarimwo na General Silas Ntigurirwa ahejeje guhindurirwa amabanga akagirwa umukuru w'ibitaro vya Hôpital Militaire de Kamenge. Icyo gihe rero niko kwiyumvira kuja mu nshuti ziwe ziba mukabezi kumubone. General Prime Niyongabo ahamagara utwari kambi y'abasirikare barwanira mu mazi abenshi bita ku izina rya Camp Chinois, amubwira ati nduguruye twamugina, hari akazigo ndungitse uragaha inzira. Ndugaye twamugina, ariko kaziga kaba yari General Bunyoni aherekejwe na Colonel Désiré Uwamahoro. bashitse hafi kambi iri mu gakungu yo muri komine Kabezi ariyo y'abasirikare bagwanira mu mazi abandi bita Camp Chinois. Engineer Kome Niyonsaba yari yamaze kubwirwa ko ariwe bahahurira kugira Tore General Bunyoni amudugane mu misozi ya zone mubone mu Kabezi ku nshuti ziwe. Engineer Kome Niyonsaba yarabikoze akoresheje imodoka yiwe adugana General Bunyoni gushika ahitwa Nyamuzi. Generali Halenge Yome Bunyoni araheza ashikira ku mukuru w'umutumba mubone ariwe Melikiade abenshi bazi ku izina rya Kibota. Koloneli Uwamahoro Desire amaze gufatisha rero Engineer Kome Niyonsaba kugenekereza za 20 ndamukizo n'umwaka. Engineer nawe inkoni zimurembeje niko gusaba ko ziperereza bamukubita ngo ntibamwice bamureka abajana ho General Bunyoni ari. Mu ijoro hagati y'uwo munsi nyene Engineer Kome afatwa n'imodokari z'abajejwe umutekano zagumye sinyuragirana muri zone mubone komine Kabezi bagiye gufata Bunyoni. Bashitse kwa Amerika de abenshi bazi ku izina rya Kibota umukuru w'umutumba mubone basanze atariho ari. Kibota arakubitwa arashaya kuko yari yaramwungururije ahandi ku nshuti iwe ikaba n'inshuti y'umufasha wa Generali Bunyoni kuko nawe yarakeka ko bashobora kuronderera Bunyoni iwe abamuhashize. Kibota amaze guhaga inkoni nk'isaha indwi z'ijoro aca batwara kwa Nzisabira Rusiye aho yari yatwaye General Bunyoni ngo agumeho. General Bunyoni aba afashwe uko nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Nzisabira Rusiye akaba nawe yari muri batanu batowe ku mutumba bubone bagiye bamutwaye atana agahuzu yambaye hamwe no muri Melikiade batazira Kibota arunguye umutumba nyene. Gushika ubu ntawuzi irengero ryabo. Biravugwa ko bashizwe mabwero atandukanye abazi bakaba babatabariza ngo ntibicwe bazira gutabara uwo waragiramiwe ariwe Generali Bunyoni. Tubibutseho kandi Generali Silas Ntigurirwa we yamaze guhindurirwa amabanga. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya gisirikare bakavuga ko icatumye bamuhindurira amabanga yiwe ari ukugira ngo atazongera kugira aho ahurira na operasiyo za Neva mu kurundira aba bose bitwa ko bariye itunga ry'igihugu kandi ko bari mu mugambi ugutembagaza ubutegetsi bwiwe. Ati none nibike byo bavyaraye bipfunditswe muri ya nama ya 11 y'abakuru b'ibihugu ijanye n'amahoro n'umutekano muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo no mu karere yaraye ibereye mu gisagara cha Bujumbura. Muri iyi nama yari yitabwe n'abakuru b'ibihugu bagera kuri batanu aribo Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Perezida wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Umunyamabanga Mukuru w'Ishyirahamwe Mpuzamakungu Nyenicyubahiro Antonio Guterres, Umuyobozi w'Ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahama, hamwe n'abashikiranganji ba mbere b'ibihugu vya Kenya, u Rwanda, Tanzania n'abandi. Aba bose bakaba bumvikanye ko ugukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amahoro n'umutekano mu karere na cyane cyane mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo no muri Sudani bikomezwa kandi bitegerezwa gutsimbatara. Barongeye kandi basaba imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri ako karere kuvayo vuba na bwangu. Nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe ubu arongoye iyo nama yamenyesheje yongera asaba ko urwaruka rwoshirwa imbere rugahabwa ikibanza kuko ivyo rukeneye bworoshe guhenda rugakoreshwa ibitari byo n'abafisi intumbero zabo atari nziza. Urwanda rwo ngo rwoshirwa mu bikorwa by'iterambere gutyo amahoro iterambere n'umutekano ngo bizoheza byigaragaze mu karere kuko ari byo zafashije u Burundi kugera aho buyeze ubu mu gukomeza amahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicyo Evariste Ndayishimiye akavuga ko afise umwizero w'uko intambara ivuga mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo igiye guhera nk'uko n'u Burundi bwaciye mu bihe by'intambara kandi bitoroshye bigateba bigahera. Ngayo rero amakuru yari ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya nandi yose aza kuja ahabona turaza kujya bashikiriza na ukengurukiye wetu banye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya cyo musaba ufyonde subscribe canke sabone kuri hoteli wafye nda kugira ngo tuja ucikarwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere sangiza kandi no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa habigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse na mu makungu ya kure ni Ibara TV Imana ibahezagire.